Nwanna anyị nwaanyị a sị na ya nụrụ di for complete 1 year, di ya metụrụ ya aka, di ya esere ya ibon gị, ọ gala na Jerusalem, ya fe ekpere ekpere, akwala iko, like nothing. Adazia na ya tọgbọ kpoko, nwere nwoke asacha, hey! For complete 1 year, onye nụrụ di ọfụ just nusia didi bata bakpuru. The man ajụọ de si ya, ife anọ na ngada gị, ogwe oge ka ọtachiri atachi. Nothing for complete 1 year. Before ngaba n'ilu with story nwanne anyị nwaanyị a, nwanne m keke imelo, ịnọkwa ọfụma, welcome to my page, Ami America. Nwa chara acha, achala ugo nwaanyị, agbara ka ibe ya. Ewu, nwata bugodu mmeme, nwa bụ mmiri ọṅụṅụ, every year young, na enu baby face nwa. Ọnụ ụgụ ụmụ okorobịa, asụ odogwu, ewu, na ịchago ife ị ga-acha, ibula ana ịnọ na site. Ọngụnwa wapụrụ aha enyela Adam ya atasi ya anya mepee ya. Ewuo, nne ịchago, only you, after you na you kwa. O nwere onye ọzọ ya dụrọ tu, Ami America. Nwanne m keke imelo, ịnọkọ ọfụma. Ama m na ịnọ ọfụma. Disclaimer. E nwere ndị na-abịa kọmenti ka ndị na-esi n'ike ekwe ume. Ịma na oge dị n'ala onye ọbụla. Ụfọdụ si na ntị, ụfọdụ ji ime ekwu, ụfọdụ ji ọnụ ekwu, nwekwa ndị si na ngada were ekwu. Amara m ebe isi ekwe ume nke gị. But listen, ọ bụ na ịnọ na peeji ma ị laikụlọ m, unfollow. Ọ bụ ọkwa nganga. But when I see my fans, when they comment, I know them. Ọbụ na ịma na ịbụrụ my fan, na ịbụ a village person, ndị village people a na-efollow m, unfollow me. Akazi na anụ ọlụ gị afụfụ. Unfollow me, give yourself peace. Otu gị si na-efollow onye na-elike lọ. Ndropu content, story ụmụ mmadụ wetere, ị bịa sị m na fabricated lies. Chineke kpọọkwa gị na fabricated ọkụ. Asị m akpa egbe enigwe tụwakwa gị isi. Like otu a m nọ na, ị mara na m karịrị egwu. Ị bịara isi m fabricated. All because of comments like that, ka m ji turn so many stories down. Ndị ga-agwakwa onwe ha eziokwu can testify. You can attest to it. Some of you butere m story, m ga-esi anya nsị gị na m aga eji ọnụ m akọ. Ọ bụ na ịchọ m post all your voice note, onye ahụ sị gị mba. Ndị village ha dị na-efollow, di ejikwa na-efollow, nwanne di ya na-efollow, they will detect their voice. I told them, if you want me to use my voice, call gị ya, ịkwụọ m ụgwọ na ala na-arapụ gị, mmeji page m, mmeji my time, everything. Mbịakwa okwelu voice m, and nke ọma akọtara, ịbịa taa m ụta na m akọtara. If you want me to share the story with my mouth, you pay me. Ebe some of them ji wee jisizie ike, jiri ọnụ fa na-akọ some of them. Then onwezie nke mmadụ kwuru m ụgwọ m kọọ ọkwa nke m decide, ok, ka m jiri aka m kọọlu onye a na akụkọ anụnwa dị very very deep. Because guy ji wuru mmadụ. There are some stories na like ka m jiri aka m kọọ. Ma ọ bụ na onye ahụ amara akọ, nwere ndị na-akọgide kọgide, di kama ha ga-hit the message. If ihe m na-ege here, gị nwa ga-ege nwe ya. Because for like ka fakọ everything. Ọnọkwa na ya na-eme so, anyị wee gaba, you know, anyị wee bata, and ụmụ akụkọ ndị a, m bịara ịkọ ya, m wepụsị anya, who did some of you na asịma, mi jiri ọnụ gị kọọ ya, mmiri jiri ọnụ gị kọọ ya. Nakwa ọ na-awụ ntinye voice ha, ọ dị ekwu n'ogige. Imagine m nwa na-egezi ya, then njizere voice m kọọ ya. Sometimes I have to add emotion, sometimes m na-like ime ya, ịma, ọ dị ka ọmụnwa ka o mere, so that gị nwa na-ege ihe, ọ dịtụ gị mma na ntị ige. Mmesizi a na-ebi asị m destiny is the fabricated life, asị m nga kwaghachi ego na ụmụnna gị, anụ ọfịa. Ị na-afụ pages ndị anwa mapụtasịrị ọfụ ụkọbazie story. Ị na-afụ ha. Ị na-aga ebe ahụ gaa feel the good with their content. Ọ m waste sia my time, kọsịa ife mmadụ na-agabiga. Gabigabakwa ihe ahụ ha na-agabiga. Ma ife ndị nọ fabricated. I no blame you, mara ife ụmụ mmadụ na-afụ. N'ije edi, ụfụ ije edi afa na-eje anụ. Rubbish. Onye nke anụ nwa die si na ọ si na die metụrụ ya aka for 1 year. Yes, na nụrụ die. the man emetori aka. I don't know why. Ige egente mari fe men had man emetori aka. Okay? Mwe kenye to advice. A lot of them, thousands of stories on my page, even some on my table. Some of them get there and say, "I ain't cool me while life." But from their voice, you find that only on an wuteniha media, people are naga biga ife. Onke mezie potai nuya. He said, "Nah, ife ne meko no buranya." People naga biga ife. Obro makana o melogi. Oh, maybe only mali iche na iha no. Gafu for the umuoke na jakaro kusumo umazike. Gwa bu nke nwaanya eno kwado dia na anu di go push us some fabricated and wafia ejirenge monwa na akwa aka kai no from this our sister o mela na video gito gunugo ndala
and time me thank you very much. Good evening for giving me this opportunity.
Welcome.
My name is Chakube.
Okay.
Abo monwan nengi wai and then me follow up on again. Because I need my advice. Because even now, kita or tazima, I'm not even memo when kita. I'm Romodi. I'm born there 19 years.
Okay.
And before no dia, I'm a mumwa. Ewe mumwa wa inono. Mumwa wa yan 2 years. I'm born in no the man. So.
Okay. I'm a mumwa na 17 years. Then.
Mumwa hobi ano cham. Because na in chapucha ufu side. So my everybody they happy na side even na no do want they are good. So no cha I met you here Denise, met you my court my day. Okwe do come on yana about dinner.
Imagine.
So I am no go like almost 1 year. I'm only yana about dinner.
Oh!
And in the matter of any of you,
Cages
upon me to the medis and that, and the work and one of the why I'm an old girl and a woman. So, yeah, Juan's a KPA upon a work and all day binny binny. One of the water.
We don't know what I'm
only a binny in a bed. You go and be at the epine.
Imagine I'm going to have water. It's just like I want to know.
There were some treatments, there were some things. I don't know. So, not to say one, I'm going to have a span count. What's no yagas again? It's opening my men's span count.
Amen.
Get one car, get swimmer. Spy money again, Ado. Come, Madu can get sweep it of the treatment. Omeka tao osimo ke kaiga ma adopt kaiga ma adopt.
Yeah.
Omeka ta I me wa adopt.
Okay.
Oma woke. That is a 2022 kai me wa adopt. Aina me kwa. Mana anza me adro ma happy.
Yepo ni kigese adi happy.
Mana timi ya no no no. Mo odi me tu ma kaya ni no no kanda na wa.
Ah.
So. 2023. Challenges, business challenges, health issues as well. And the kita, what a honor me since 2 years ago, kita will be on him, Akashirike, because all the down na health here. Who do you hope no open a bedroom? Even ban no, the only would take off ma. Now, why you go for business on the airway inside the gum school or the airway? Now, mbaho no cham. Mbaho ya bidum something. Friends ya siya. Get bidu kwenye di anything. Get kwenye school. Nobu no send them to school. Namma do more wiser. Namma mother to not to go old. Because ya wane me 64 years this year. Now. Namma mama not to go old.
Wait, so. Okay, me 64 years this year. Go on, no, they are 19 years. Hell. Mwanya. I get up.
So now, the family now is lacking. because what's my year boom I can, so I have to stay back for my children, because I can tell them the family is lacking. Apollo, sometimes someone they hear like 10,000, like 15,000. But boy, I can't get you a key to the home. I go go me say I'm a hustler. Can't get you all do. I try to go some work. Can't na do ya. Ojo. Get when he chop, can't me we. I didn't want to do anything for myself. Would anything happen if I'm under go ya? I didn't mean shima. I didn't mean anything.
Try.
I can't go mo. Answer me abe. I can't go mo. At this point, now say, I'm open at this place. Just show something in my name. Come open a cashier me. Be at one room after. Because if I'm not my wow, who the hell check in here? I can't hear you. I can't. Who the hell name? Who my come on at all every day? Because share to your audience. Can you my advice? Because you need my advice. Who the hell man may make it?
Go on another one.
You see, my brother, I support I sometimes. And watching him with his health, because on I am prostrate, or they are wrong. Like if work or if I'm working on a banana, and mother said, my happy one, and I'm happy and all your hope. No hope, no hope, yeah, be here. Run our form now for the children. And I tell you, I'm not a happy person.
Sure.
I'm not a happy woman. I'm not even fulfilled. This year, I get an name 25 years.
Today, and if I'm get 25 years, they get no 60 something. Women, when they try you, I'm going to some people say the age is just a number. Could you think it's not going to give you the room where you for? Eh? It did 19 years, now when you're not 50. Or 89 years, then we're not 60 years. Right now, the man not 60 something. Go another 25 years. The gap is too much. Let the truth be told. The gap is too much. Almost 40 years. More than 40 years gap. It's too much now. Okay, God forbid. Even at this man has succeeded, there be more. 25 years, he be do tab half of four. Bule widow, God forbid, don't hear me. But we're just saying. At 25, we're not about for bule widow. Zubo mazi. Nkeme la adopted and came lamo. It's a bo mazi. If you get, if you don't want, you can't can eke. What happened to your age? Okay, gauge it to 5 years. Okay, 9 years, 10 years, you talk. Me can't move no gamo no no. Oh, yamo yanka gabi achazi. Ah, can you finish?
I didn't know who you know at 35 years.
Then why you get that? Because you're not a
pico. Kwa kude yanto densi kika mani ya keme ipa anma upa na upi kono.
China kia biko ya rumma daka. Munona nugo nifoku. Dieno sister something. Eme gongu adopt. The man, if he had ebini. So inanya this woman wado yene meto yaka. Mbe the health of the man had be the worst. Ode meto yaka. So umwe utela mwanya mwa to debel njino oyo. And the man wada had the man a brain. Mani yuku biye kito odike na ako ino. If only kwa yiko, only help with health. Obu na oge yukwe giba, ode yukwe mo. I'm not gonna lie. Ode yukwe mo. Aburo mwenye one a choku. Anakwa na masina ndi ahuhana nabatia na oifojo, no. Beti ima na umu waya, mamu na ugu, ebelebe. Ahe, father, awada ago for all the time. Mwe umu waya, ona ago mbobo na. Biko abu na ona ago, sebe kwa sidibisi. One help your brain. Iye cheki kwa do SSC age detina, odi kisi ga bakolono. Ide happy. Mwana umu na eselegi ya, ina atakurikuri. Ina atamu, ina ageze. If any I posted it where you want it, where you were, in a Wembaka Sialo. So, only help. Now, check it, this young girl, 25 years, I'm Romiamo. Oye man's off at the Berico. Mentally, only I know I only need the help. Brain, he had a walk off man now. No one knew a guard draw. Mapon Wolo Yakarinka. In a Bugari Ponyoya, Nenuya. Iti do maze wede ebe ego si abata. Nwande gino to wunyu no 1,005. Ndi beha no to wetele unu 15,000. Oifa ke iti zo maze bifa. Some of you neja akunu tinyo unu na tight corner. I pray na digi ga adema. But give him gago pana yuve. Pwodi agacho ifi galo. You have to succeed. If I wanna say gaga na lualu, emene nkanwa, for what? No mwenye gene do maze anya. Asana nge happy abafu o. Gacho ifi ge mebe, opulolu, bidolu. Ipo toto, media ifo geri, make sure na everybody do okay. Ipo gacho ifi ge mebe, opulolu business, opulolu afe mburu sisi bido. Imbe daba inge ba tachon ni nyefa. You got food to your hand because not a gal on all. No. You have to convince him. Gwandi behoku, habiati nyono. Let them convince him. Ke gacho yige me. Ebi de willing to hustle. And you a good woman. Why? Mweka hang mweka adekapa lok. Mweka lok. Mwe onyoga wawuro happy anali yero mwe. Thank you so much for being there for that man. Malokwa nambadi ada alwolo. Uli kwe teje me mwa adopti ma. Fwa agwa giga agwa self namba di hada alo. Wimu nyo ga bobulu. Usheba hupota. But nka, ino olu. Kwetia, oboro na iga mungu mwa. Kwetia, oga me mwa adopt. You a good woman. Nne mjide kiji, okay? Ada afono kwa da. But fem ga agwa go poga cho ifi ga aloba. Inwe ike help ba the man. Okay? Help ba ya man niyo maazi gebi. Kwasu nda nenyu nenye, huwande ike ga agwa kwa handike guha. Miriam again. I love you guys. I'm America. We'll see you in the next one. I'm gonna be quoting the FN comment section, okay? Or where Malu what to do. Enjoy your day. Bye.